Onye Kwere Ekwe nwụghanwụ mgbe ọ nụrụ obi ike ọ ga-ebili na-enweghị ure. Onye Kwere Ekwe nwụghanwụ. Mọbabiri nwa mọrịara nwa doro anya na onye kwere nwere olileanya ya n'igwe. Jizọs kena n'ime mbịa olile anya onye nya mbilite n'ọnwụ na-ebube. Onye kere ndụ ya kere ọnwụ. Onye si n'ọbụ ya karịrị ọnwụ. Ọ bụ na onye tara mosu ọ ga-amụrịrị. Onye rawarịrị n'ụwa n'ụwa. Onye kwere ekwe nwere olileanya. Gbabiri nwa rịara nwa doro anya onye kwere nwere anya dị ebi. Igwe niile gaje n'ụzọ doro anya mana onye kwere nwere anya dị ebi. Jizọs kena n'ime mbịa olile anya olile anya mbilite n'ọnwụ na-ebube. Ibaba ni mi Christ ya yeah.